amethemba, ngiyamethemba, ngiyamethemba, owafe Calvary. Ngiyamethemba, mina ngiyamethemba, ngiyamethemba, owafe Calvary. Ngiyamethemba,
Calvary.
Satan shall thank you, Lord. Ehlasela.
Thank you, Jesus.
Angitangali. Mina ngesabi.
Oh, Jesus.
God. Kubanki amasi. Kimbolile. Shandaba shata. Oh, wakifela. E Calvary. We love you, Jesus. Kiti matimoni. Ehlasele endleleni. Mina ngidangali. Angesabi. Ngoba ngiyamazi. 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 Oh, I'm giving up.